Molin basho bayingi mungeleli kamalama ngikutawutwa phungula aka King Langa bema kusuku lakho lokuqala la mntana esekhaya kwenza ukulungile ukucindezela like button kanjalo ke ne subscribe button ephele kuze uzothola ama notification njalo uma ngaphlo video nje ungakhohlwa ukungilandela lapha ku Instagram it's @king_langa beba fethu umshuthi ukhali uyazithulisa ngimumva kokubanjiswa uDonga umculi kamasikando sanda kukhipha ingoma ye-afro pop ungelo vile umculi usola ngokukweleta lo mshuthi imali elinganiselwa ku 20,000 wamarand ugezani odume kakhulu ngokushuthela abaculi bakamasikandi uthe washuthi elongelo vi imicimbi yakhe imthatha iminyaka ilandelana kodwa lutho ukuthola imali yakhe ke njalo ubethuma emfonela noma ke imthumelela imiqhafazo lomcola ngaphendula uthe uma ke simdinga wambiza wathi ke akabambe u 3000 noma rand ukuxolisa ngokuthi usemlindise isikhathi eside wasebenza wamenzela iCD cover waphinda ke futhi ke wangamkhokhela ugezani usezama kaningi ukuxhumana nongelo vi kodwa ke kwanhlanga zimuka nomoya kanti uqhubeka waveza ukuthi ke umangela kakhulu kade ebona ungelo vi emaphepheni ekhuluma ngokuthi ingoma yakhe yenza kahle kakhulu kanti ke usethole nenzuzo impela ebe kodwa ke engazange akhokhelwe yena ke imali yakhe ungelo vi uthe yena mayibuzwa ngaloku waphika waphinde kwavuma ukuthi cha ugezani kunemali amkweletayo uthe amazwi akhe uthena kayi angikhumbuli mina ngazi ukuthi kunomsebenzi angenzela wona imusic video iyona ke ngingakayikhokheli ubeke sekhala ngokuthi ke le nto izophazamisa ingoma yakhe asanda ukuyikhipha ngizofisa ukwazi kunini uthi ngabe lithini uvulweni lapha kwi comment section ngakhohle ukucindezela like button ne subscribe button nokungilandela ku Instagram it's @king_langa from Mr. Mdada ngithi Senghembe ngekululuhlanganisa ubrand new the rap nangangeke nje kushuna hambe